Ni de la Emlomolodo Village, ni Women's Desk. Sikunanzeleleyo sesitrainiwe yihaba Gugu Trust. Sinanzelele ukulinganiswa kwamathuba. Sasesikhangela-ke khonaphana ukuthi ekulinganisweni kwamathuba omama bangani bayasilela izindawo eziningi, baba balutshwana kumbe mhlawumbe vele bangabi khona. So sasesikukhangela khwaphana ukuthi kwesinye isikhathi kungabe kubisela i-development emuva. Ngoba kwesinye isikhathi kule zinto eziyabe zingani ziqondana labo mama kakhulukazi. So kodwa nxa kungekho umama omeleyo lolo daba, kube nzima ukuthi umama ahlasukume ayithobala phambi kwabo baba, ngoba ngithi obaba ngomhlonitshwa njengalokhu ubaba osanda kukhuluma esethile ukuthi vele singeke safa salingana. So ngokunjalo-ke sesikukhangelele khona lapho sabona ukuthi kulezi ndawo ziyabe zisesigabeni izindaba lezi, izi-structure lezi zenzakala ngaphi esigabeni lapho kuyabe kuhlangane khona obaba labomama. Busuthola ukuthi engxenye kudojwa obaba baye baningi, omama baye balutshwana. Khonaphana-ke sebe sikhangele ukuthi mhlawumbe engxenye omama babe belakho okunye abafisa ukuthi bakwethule labo okungancedisa isigaba, kodwa kube nzima ukuthi bakwethula njani ngoba bengekho kulezo zihlalo eziyabe zikhethiwe. Kutsho ukuthi yani ngama khonapho kwakhathesi okunye siza kuza qhubeka ekukhulumeni sixoxisana.